meda ona kofo asese wodi efie ba ko aka me fie mo ne me won nyina kan se asada encounter
Yeah.
Miss me everywhere, you know.